ixesha ke bivuma ukuba abangene apha isikolo inumbers zabantwana zisihla neetitshala ke ngoku zimane zikhutshwa umthandazo wam yeyokuba njengokuba kukhona nesinye isikolo esithe nca apha ivelem kuse esi siginywe ivelem then isibanye ibe yiyo elapho kuba kade asisikho esinye isikolo esifana naso apha ndiyabawela kuba urhulumente uba nokho ayiqwalaselele uba ezi zikolo zithele nca zisenza icurriculum eyi-1 zidityaniswe kufake neezi curriculum zingekhoyo zabantwana abaspecial.
I've got a 7-year-old autistic boy. 4 years ago, I found out after the struggle with nannies and money and money nanny, but who couldn't take care of Mdana. So 4 years ago, I found out about a special daycare elapha eNtlebe. I came to the school, I think Olungi, back then she had like about 5 children who she was taking care of. Then and I enrolled umntana esikolweni ndamfaka, and for the 4 years that ndilapha I've been happy. Ndibheke emsebenzini ndibuye without worrying because the husband umntana has been taken care of. What I'd like for Isibanye in the future, ndicela kwabantu abazayifumana le message, ndicela i-sponsors, ndicela uLungi afumane uncedo because uyabanceda abantwana bethu kakhulu. And uyasinceda nathi bazali because you can go to work not worrying about what is going to happen to your child, not worrying that your child is going to run around the streets onzakale at the end of the day. So ndiyacela ndicela uLungi afumane abantu abazamncedisa abazoba nale passion ana because she's very passionate. For her it's not just a business, it's not about money. I'm telling you, kule 4 years uLubusiso elapha i-school fees abasinyuke kayi once anyuka nge-R50 qha. Okokoko ndandisilwa naye ndisithi abantwana abane-disabilities bayanatshukelwa benziwa yonke into bayatyiswa, but they only paying 500 and they've been only paying 450 for the past 3 years. So for her it's not just the business, it's not just about money, but it's the passion that she's got. Ingaske afumane abantu abafana naye, afumane nabantu abazamsponsora sikwenzela babhatale because we know abantu abazokwazi ukuphangela njezi. They want to pay. They want to get paid at the end of the day because they've got families to feed as well. So ndiyacela kumntu ozofumana le message, please let us support uLungi, let us get it to the right places to get the right sponsors.
Really part of what I do is getting to work with the families but also the children and the care providers at the center as a way of trying to identify how healthcare is provided within the community. And so today what we're really doing is appreciating the parents and the children for being part of this commitment to provide healthcare services through education to the children in the community who experience different health challenges. And so today really is a celebration of this commitment which has been on for over 10 years, for over 10 years now, actually 10 years this year, and really just saying that we're not stopping despite the challenges we've experienced throughout the process.
And where would you like to see Sibanye in the next 10 years?
So ideally for me in the next 10 years, I imagine this place having different healthcare providers and different education practitioners with different expertise that are able to cater for these children so that we don't have to constantly outsource. Currently, we have social workers who come from the Department of Health. We've got some nurses who come now and again. We've got health practitioners or education practitioners from the Department of Education. So ideally, we imagine a center where all of these skills are in-house so that we don't have to wait for someone to come in, but we actually have everyone that is needed to provide these children with all these necessary services in place. That we have a bigger space as well where we have offices that are relevant for the different children with the different needs, but also offices that also cater for the parents' needs, because we're not only just working with the children, we're also seeing how we can support the parents to go through the caregiving needs of these children. us less important in the community, but just knowing that these are just people who are different from us in different ways, just like we're all different. You know, we may look healthy, but we all have challenges that people are not necessarily able to see. So to acknowledge that we're different, we all have challenges, and not to discriminate against anyone just because their challenges are more visible than ours.
Thank you, Doc.
Thank you so much.
This is Rudy. Alaba Espanye, Daycare Center. What is this? Alright, this is Tazi Kaman Pelele.
Nanja Mamalu Musa Maloni. Ndi Sabenda Alaba Espanye Special Daycare Center. Ndi Ngomazu Musko Chinese Food Musmoka. Ndi Kale Alaba Espanye 2014, August, 6th August, Kumanasa Sibula in Nambo Zetu. Samkelwa sihambisikhangela indawo abegeni singamkelwa ke kushiwa abantwana abakhubazekileyo abeva basezibakwazi uakhomodate sasifuna ukwenza utshintsho sibonise abantu ukuthi wonke umntana uyafana sifuna ukubonisa abantu ukuthi i-disability ayosuleli sisimayile esosulelayo uthando olusulelayo ziintliziyo ezintle ezisulelayo abantwana abakhubazekileyo along with their parents they also need love and care. The challenges is now so it was ufumaning kuqala because saza phesikolweni sisithi siyocela unyaka sicimba mhlambe after unyaka sabe kam sesifumene indawo yethu, but now it's no longer a challenge because they said that you can stay feel at home as long as you want because anizange uzothengisa amagonyana apha uzofundisa abantwana njengoba ne-premises senza loo nto leyo. So i-challenge sinayo ngoku, the biggest challenge is i-funds. If sinofumana funds to operate, si abantwana sibayekise ii-fees, bangabhatali izi-fees, sikwazi ubathengela i-grocery for the day and then have i-transport yethu because we are also struggling through i-transport. Umntana ukhwelayo kuleyo nyanga ku-transport, then kwinyanga ezayo i-transport ayisafuna umthutha because ithi abantwana abakhubazekileyo bayasokolisa. Then i-funds ke zona ke senzela into yobana kupe staff then nezinye izidingo zesikolo because i-grant is not enough for parents to pay fees because abanye abantwana bazibhedunas kamakhaya sifike singenanto sasingenasitulo singenapen singenancwadi singenanix but ke ngoku sinayo yonke into esinothi siyisebenzise to run the center sine-furniture sine partners ezizirecognizayo ezisincedisayo xa sisenza into which we really really grateful for ii-partners zethu. Enye into is that ungasike abantu bayazi ukuba ukuzaassociatha nabantwana okanye nabazali babantwana abakhubazekileyo you are just giving back to the community, you are showing support, you are loving because abanye abazali uthi ngoba nomntwana okhubazekileyo ashiywe ipartner yakhe angafunwa yifemeli yakhe, so by building a friendship and a relationship with them you are like making them feel loved, making feel supported because bayaludinga olathando, badinga all the help they can get. Enye into esiyidinga esiyenza kule 10 years sinayo sifuna ukwenza i-support group for parents along with i-psychologist because parents are dealing with a lot. They are really, really dealing with a lot. Ngelinye ixesha abantwana bethu siye sibone into yobana especially i-autism, umntana uyakwazi ukhala imini yonke oko bekhala. Ufumanise into yobana ke ngoku mhlawumbi xa sendlini uyakwazi ulala umcingele umzali uthini. So umzali whenever ekudilikela like ingathi xa ethetha ufumanise into yobana ingathi ukuqhela kakubo okanye ukhwele ezehlela kuwe, thina apha Sibanye siye sibophulela sizame uunderstanda because we know that they are dealing with a lot. Umhlawumbi umntana ayinguye yedwa lo uphila nokhubazeko, banintsi abantwana endlini okanye ngulo uphila nokhubazeko, then unayo laa nto yithi ngelaa xesha bendingekabi nayo umntana ubomi bam bebuhamba kakuhle but kuthe kofika lo mntana kwanje because of abantu bazibhekelisile kuye, even the partner ebeyenze naye umntana is no longer there. So sikhona thina Sibanye to support and love ii-families kunye nabantwana bethu. abantwana come and go, John. They come and go. Bakhona abantwana sasiqale nabo ngo-2014, but there are few of them. Abanye ke bathi umzali nokumncedisa mhlawumbi u-body trainer, mhlawumbi umzali uyasokola endlini for uba makancedise u-body trainer nezinye izinto ezifana mhlawumbi no-self-feed, noba umntana akwazi ukubamba i-pencil, umntana akwazi ukuzichaza igama lakhe nokwenza ezinye ii-basic life skills. So umzali amthathe umntana ke kwamsa e-boarding school kuba esitsha akanaxesha, mhlawumbi ebusuku ufumene umsebenzi ongena nasebusuku, akanamntu womsapota endlini, amse ke kwi-boarding school. Abanye ke abazali baye bahambe badinwe endleleni kuba ndisithi abantwana breadwinners at home, abone into yobana kungcosi ke ndihlale naye umntana ndisike ndimgcinisa umeza okanye ndithixe endlini ndimshiye xa ndiyokwenza izo zinto because I can't afford to pay fees.
Nangoko ke usisilungi, 10 years and counting. A good story to tell here in Makhanda. Sisilungi is taking care of special needs children. Apha Samuel Kebi uthi basaqhuba kakuhle kodwa uncedo basaludinga. They do need your support. They do need the government to come and support. They do need individuals and maybe organizations that can lend a helping hand. Siphosethu Zono, apha eSibanye Special Daycare Center, eJoza.